igihe muri 2004 ni cyumviro caje tumaze iminsi turi mu biganiro by'amahoro bya Arusha kubera Mutamase Mandela n'umuntu akunda ugwaruka cyane rero nagize amahirwe yo kumukora mu ntoke aca arambwira icyo cyumvira ati ugwaruka rw'i Burundi turakeneye imboneza cyumviro kiba kiravutse tuca dutangura rero iyo centre Mandela Peace Center mu mbere yuko tubandanya nagoma ndaba presente Monsieur Eric Niragira niwe yarayatowe ku guserukira abarundi baba mu mahanga ku rwego rw'isi yose rero iyo umaze kurongora abarundi uba ubaye umubyeyi wa bose mu mahanga urwego rw'abarundi baba mu mahanga ni ubundi Burundi buri nyuma y'imbibe z'Uburundi ni ukuvuga ngaha murazi yuko hariho igihugu abanyagihugu n'abakirongoye hanze naho hariho abandi Barundi bafise amastatu yo hanze abavukiye hanze abafise ubwenegihugu bwo hanze hariho impunzi hariho n'abagiye gukora hariho abagiye kugarukana amahoro mu bihugu birimo intambara abo bose n'abarundi baba mu mahanga ubwo rero uyu yambaye amakoti abiri ikoti ya mbere ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga no kuvuga president du comité exécutif aca ahinduka rero n'umukuru w'abarundi baba mu mahanga ari bifite karakteri politiki kubera yuko uwo murundi wese ari hanze aba yitwa umudiaspora si igikorwa cyoroshye kuko gisaba kwihangana hanze nta muntu muto abaho n'uwagiye ari umuboyi akubwira yuko ari directeur general urumva ko bitoroshye kujerera abantu nk'abo bisaba kwihangana guca bugufi azogira abamuvuga neza agira abamuvuga nabi agire abamuvuma avuga agira abamwemera n'abatamwemera mugabo iciza nuko we abafata yo kora abarundi baba mu mahanga murumva yuko afise igikorwa gihambaye rero nagomba mbanze ndamuha akajambo imbere yuko symboliquement ndamuha ikibanza d'ailleurs nagomba ndamuha ikibanza ubwa mbere cuko ashikira amabanga yiwe yo kurongora diaspora ndundi no kugira ngo ni biramutse biciye kumbonesha kure abantu bamenye ko jewe ntakiri umukuru w'abarundi baba mu mahanga mugabo nsigaye ndo umwenegihugu umwenegihugu akorana na diaspora ubu nzoza nanje ntega umutwe bamwa rero nagomba ndagushikirize intebe ndagushikirize intebe ni na dokima wanashaka naho zikiri ngaha dokima si nyinshi ndaguhaye provisoirement ibikoresho uzo koresha mpereza kariya kantu harimo kashe urambona kashe ya bleu voila nayo ndayimushikiriza aha rero niyi ntaco byose ndabimuhereza nyakubahwa urongoye abarundi baba mu mahanga ku izina ryabo twari turongoye nagoma shikirize imbere y'abarundi baba mu mahanga ko amarabanga mwaraye mushikiriye ubu ibikoresho nari nsanzwe nkoresha nagoma ndabigushikirize imbere y'abantu babona n'ibi aha naho hariho ibidodo nabyo urashora kubishikira ikinacho ni cicaro urashora kugishikira hanyuma rero niba hariho akajambo ushikiriza mbone kwawe